ukungela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo. Ngiphinde nginamukele kweza namuhla lo hleli naye uPro Mishamase. Namhlanje bekusuku olukhulu olubizwa nge Black Friday lapho ke abantu abasuke bebekade bebeka imali zabo belindele lolusuku ngoba phela izinto zisuke zehlile esitolo. Ezitolo eziningi bese zehlile vele izinto ke abantu bebephushana ngendlela eyisimanga bavuke ngovivi kwezinye izitolo bebheke khona emadolobheni bephushana. Bathe sebephuma futhi lapho ezitolo baphuma bejabule kakhulu ngoba bazithulile izinto ezishibhe ngendlela eyisimanga. Injabulo ke ibibhalwe emehlweni kubuke abantu ngoba bethola izinto ezishibhile. Ake ngithathe imbukeli ke ubone amavideo ahlukahlukene lapho abantu bebambe olayini bephushana zikhala okwangempela. Ayishone khona. Namuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.